A good day, welcome to Soccer Corner. Bizo la ka ke Mzwandile Potsonjalo. Wa tseba nna lona re kopane kwa Melorengham re shebana le papadi ke yona eno ya bolo ya maoto. Ke batla go qala ke ne jalo ka Roslopa kgona sa ne sa a Chipa United. Tse ding tse di tlhopetse le renga ka pre-season mohlomo motho ka qetletse bua re di batla di sa sebetsa hantle haholo. Mme re le ga bona ba qetletse jalo ba etse signing se phelele baloni wa mtseba o thwa tlhopeng sona sa ne sa Orlando Pirates. Ko mongwe di bapaditse le renga hona jalo ha re bua tse o ka Roslopa sona sa nesa Chipa United mesa tla bona ke tsa matsama tshelo ka tsela ke ya mfuta go fenga o plus park sona seno sa Chipa United out loss by the signings season ena ya 2024-2025 tsedi tsa tlhopetselo reng ba batla mohlomo ba sa yetsa di signings tselo reng di batla dilenga ta ho le se tla bona tle tsa matsama tshelo ka tsela ke ya mfuta go fenga tsedi tsa ding tlhopetselo reng motho wa tseba papa di a bola maotelo reng ba e bapala ke ema ema a hodimo ka tsela ema ka tsang se tla bona tle tsa matsama tshelo ka tsela ke ya mfuta go fenga ke batla re kene tsholo ka ro ho Slopaxona Sanisa, the sky is the limit. Slopaxona Sanisa, my melody Sanders, Wahupula, Papa Dize Pedizel Ringer, Badi Babes, Carapazeta, Caro de MT8, but Hongata, Badabu, Huluka, performance at the Brazilians, Barasi performance Loring, Ebatla, Elibeletu, Hul, Rilabra Jalo, the head coach was Slopaxona Sanisa, my melody Sanders, Manuan Litana, Tetleza, Bore, Sanders Haliki, Ika, Lakona Muloring, but Hongata, but Tetlez Babatla, Hobona, Sanders Campojolo, Selorongo, Olegaus Bu, Nabatla Jolo, who try formations about Lang di Fapa. Ho bona hore ke le wa le feng le loreng a ka qetletse a le sebedisa ha le kitlala mix ding tsa ding tlhatselo loreng hem re le qetletse re bona di bua ke manqoba mnete hape tsa ding tsa tlhatselo loreng o qetletse a di buile a re ho tswa kotsi ka pa ho lemala ka pa injury ya Ronan Williams mohlomong a re ka qetletse e affect ha ho sloba kusona seno sa Mamelodi Sundowns a qetletse a bua re how to la ho sheba the back four ka pa the back five ya sloba kusona seno sa Mamelodi Sundowns ke yona melo reng papa dintse pedi it's a taro man ho de MT8 ha ba gona jwalo ho bapala ka ofela mhlomong a hlalosa jwalo gore o gutla ha grand ka kana mthubing vala ebe back 5 ya slopa sa Mamelodi Sundowns Ronald Williams a gutla kona molo reng mhlomong ge ka bona shape sloping sona sane sa the sky is the limit ya se tla bona itletsa metsa jwalo ka tsela ke mfuto thing ke ba ka Mamelodi Sundowns ho pula hem slimon sena ka pa season ena ho pula ba tswile ka road MT8 ba sa bana jwalo le Kalina knockout cup bana jwalo le Betway Premiership e lo reng ya qala this coming weekend o tlwa mona bana le Nedbank Cup African Football League FIFA World Cup re shebile hape le CAF Champions League ka mokgojolo he ke trophy se ka banga tse supileng tse loreng sehlopha seno sa Mamelodi Sundowns ba tlo ba tsona mme ha o thula o sheba ba se ba tswile ka road Nedbank kana ka road MTN8 mme ha o thula o sheba the squad se loreng se teng ka road Mamelodi Sundowns ke di bapadi tse loreng di batla di na le boiphitlhelo bo boholo ga di ka jara the sky is the limit se re tla bona tlatsa metsa matshelo ka tsela a ke a mofuta ke ofeng re tswa ka road sehlopha sona seno sa Mamelodi Sundowns ke batla jalo re kene ka road sehlopha sa Marumo Gallants hopla Marumo Gallants mafelo a beke lo reng ya jalo re wa lebile ba tla ba qetletse jalo ba bapalla le sehlopha ke sona sane sa Kaizer Chiefs tse ding tsa dipapadi tse lo reng ba tla bua haholo ka tsona bana o thula o sheba Marumo Gallants jalo ka ne ke bua bekenyane ya ho feta preseason ya bona ha ba bapalla le di team tse lo reng motho ka re ke dihlopha tse lo reng di batla jalo di tse bahala ka ba ka re di competitive sebedisa lentswe lena mme o thula o sheba Kaizer Chiefs preseason ya teng le bona ke preseason e le reng mane le mane batla jalo e sa itumedisa mme ke tse ding tse tlo reng di tlo etsa papadi ya Marumo Gallants le sehlopha sona seno sa Kaizer Chiefs e be monate haholo fela mme Dan Malisela o hlalositse jalo a re batho ba e le reng ba mo tsebile ho thoa ka go sehlopha sona sane sa ATS Galaxy batho ba mtsibileng ka go hlopa kusona sane sa Chipa United wa hopola ola na ba e coach ka go hlopa kusona seno sa Marumo Gallants are brand of football elo reng ona qetletsa bo display ka pa ba pala o Chipa United o se bula re shebile ATS Galaxy are ha ba kopana le Kaizer Chiefs batho ba bangata ba lebelle papadi tla ba tsedintsa dipapadi tse lo reng di tlo ba monate ha go lo fela ke ratile mantsi lo reng a ila qetletse jalo a bua jalo ke the assistant coach wa hopola a thaswane o gutle jalo ka the assistant coach ya sehlopha sona sane sa Kaizer Chiefs ana qetletse a bua gore how to lose ba the past two seasons Kaizer Chiefs papading tsa bona tsa pele ha bo bapala hantle a re ntho e le goreng o nana e ka tlisa tshepo di supportereng tsa sehlopha sona seno sa the mighty Makhosi ko re a ba kopana sehlopha sona seno sa Marumo Gallants ba qale ba register a win ke tse ding tsa dipapadi tse e le goreng a di tlo ba monate re tla bona di tla tsamatsama jalo ka tsela ke ya mofuta ke ofeng ntse le ka go papadi ke yona eno ya bolo ya maoto ke batla re kene jalo ka ha ro sehlopha se e le goreng motho ka o qeketletse bua go ne re lebeletse haholo ho tswa ho sona me out lo sheba preseason ya bona le bona ha ya bantla ka lo la bona le performance ya bona o di MTN da qeketletse jole e sa bantle ho ya ka mogelone le beletse ka teng go jola ka stop box sona sane sa Cape Town City the head coach Eric Tintla o hlalositse are jola bona ka stop box sona sane sa Cape Town City ba batla ho fella mana ho a top 4 ka mogolo ho tseka bantsenne tse loreng di ka hodimo dimo a ga e realistic taba ya nna hore mohlomong o ka re Cape Town City e ka nka league are thulo shebe the squad se loreng stop box sa mamelo di Sundowns bana le sona thulo shebe the squad se loreng stop box sena sa Orlando Pirates bana le sona o dumela hore ke hlopa tseka bantsetse pedi tse loreng di tlo ba competitive le hore mamelo di Sundowns ba thongata ba bone ka ka the preseason leng ka nka ka le mane o di M1080 sa bapala handle but the head coach ya stopa kusona seno sa Cape Town City Eric Tintla o dumela hore Mamelodi Sundowns e tlo qetletse batsedi ntse di hlopa tselo reng di tlo ba matla ha go le se re tla bona le tsamatsa mashelo ka tsela ya mofuta o feng o na dumela hape are tsedi ntse di hlopa tselo reng o ke se di nke ha bonolo a bua jalo ka matsatsantsa a kopitole a bua ka hlopa kusona sane sa Super United Super Sport United ana bua re ba tsho mo kotlise lo reng o na le boitsebela holo ana qetletse jalo bua ka ntate Gavin Hunt are ko mongwe wa ba kotlise ba dumela ngwe Gavin Hunt re tlo bona Super Sport United e batlang e fetwile ke ratile ho bona coach e complimenta coach engwe Eric Tintla are how to la o sheba Kevin Hunt o rata o ya ka mogelo reng o etsa dibapadi DJL ka teng are how to la o sheba di signings sa hlopa kusona signo sa Super Sport United le moelo reng o qetletse a fa dibapadi a game time kona moelo reng o qetletse a etsa the combination e lo reng e batla e lentla haholo are wa tseba ke neng moelo reng ho tlamitle ho tlamile ho be le sebapadi se tlang ka go Super Sport United me se qetletseng se bapala ko mongwa wa bakotlisi ba e le goreng re bone hangata ga etsa le ka tsela mofuto jalo empa re bone jalo a complimenta Kevin Hunt haholo se re tla bona matsantsantsa a ka opitole a tla tsamatsamashelo ka tsela ke ya mofuta ke offing batho ngata ba buile ka performance ya sehlopha sa rona sa naha bafana ba ne ba e sheba ka papadi ya teng ya pele ha ba ne ba bapala le sehlopha kusona seno sa Uganda empa ho bua nnete ha o thola o sheba di-touches tse lo reng re ka re bafana ba di entse le combination passes complete passes re bone bafana e bapalang papadi le goreng e batla e le ntle haholo fela ke ntlha e le goreng nkana ka re ebile teng ke ane ya o sa convete di-chances tse lo reng re kana ga qetletse sehlopha sa naga ba se thotse mme batho ngata hem ba ne ba dumela gore re tlo bona bafana e qualifyang mona ho Africa Cup of Nations e le goreng e tlo ya jalo ka mane ka 9 yona eno ya Morocco batho ngata ba dumela gape gore the performance e le goreng re le ga bona ba e display ka AFCON le goreng e fetile re tlo bona gape bafana le goreng re ka re e batla e tlo bapala hantle haholo ke tse dintse ntlha tse le goreng hem re ka qetletse re di bone tsamaya jalo ka tselang futhube ne ke shebile papadi pakeng tsa a Belgium le France ke ne ke shebile fela hore papadi eno e ne batho ne kana ka re batho le horeng bane ba shebeletse the game ka mogolo it was one of the best games le horeng re ka re ne di le teng mme e bile papadi le horeng ntla haholo re bone hore sehlopha sa France se qetletse se tswella mo e le horeng ba feletse teng la batho ngata bane ba qetletse ba bua hore bothata ba sehlopha sa kapa ena naha ya France ko sa fetole dibapadi ba bapetse ka dibapadi tse batlang di nkana ka re tse sa le banka the World Cup ya 2018 bantse bana le 70% of those players ba ile rembana banka the World Cup ya 2018 motho ka re taba ile reng e ka ba mathata ho France ke ona mo ile reng re tla be re bona jalo ho the next World Cup ba ile reng ba ka qetletse ba struggle haholo mme o thula o sheba Belgium la ile re e fetola hanyane Belgium e se qala e fetola dibapadi ha o thula o shebile the World Cup ya 2018 mohlomong we compare le France o ka bona hore Belgium ke naha ile reng re ka re e batla e fetuile haholo fela se re tla bona hape o ya pele tla tsamatsama jalo ka tsela ke ya mofuta ke ofeng ha re qetela fela hem re shebe tse le reng di bohlokwa holo e la qetletse re bona jalo ba the announcement ho pula Betway Premiership hlalositse jalo he kapa ba ene launch officially begin tsa feta jalo ka new sponsorship re tla re shebile ka re ho a PSL ba tlhalositse jwa lore se lo reng ba batla ho se bona ke diphetho tsa batlang dilenga ta hole engwan se lo reng ba ihlalisitse the betway ba tlhalositse jwa lore ba tlo khutla ba announce hona le di competition tse lo reng di tlo petletse di ba teng tse lo reng ba di gana for the viewers ke tseng tsa tlhase lo reng re ile ga bona hore di sponsors tse fitleng ba ne ba sa yitse jwa le ga bona hore re betway re ka re qetletse jwa lore e ba le diphetho tse batlang dilenga ta hole ke batla un siele di comment bekeng ena wa pala ho ya ka wena ke se fitse di hlopetse lo reng o nahana go mhlomong bekeng lo reng re le bile re tla bona jalo ba collector 3 points but hanga ba shebile Kaizer Chiefs against Marumo Gallants una na Kaizer Chiefs ka bona ga gis Marumo Gallants o tlo shebile hlopetse o tletse lo reng di ba pala ka go the Betway Premiership in siele di comments o bua re mhlomong ya ka wena hlopetse fintse lo reng ba tla ba qetletse ba collector their first 3 points na lwana o bile mna tore re be re kopantsa tsi lena la ka tsheno ka re ho the soccer corner a re kopane kinyane etle